Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela kusukela zingamashumi amabili nanye kuya zingamashumi amabili nanhlanu ku-October ochungechungeni lwedrama oyikhonzile enesihloko esithi Dimi Brothers Keeper. Sizophinde sabelane ngeminingwane emifushane ngempilo yabalingisi okukhulunywe ngabo eziqeshini. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Ngomsombuluko 20 on 8 October 2024. Isiqephu on 100 titi on indlalifa isekhaya, udonga ekugcineni usiza umndeni wakhe futhi ukhathazile wamangala kakhulu, aqonde kuyise nesinqumo. Umshengu ubungaza ukuthi indlalifa yakhe ibuyile ekhaya ngesikhathi ufakazile elwela ukubuyisa uthando lukamenzi. Thursday 20 October 2024. Isiqephu on 100 titito, umshengu onozwela, amandla kamshengu ayavuseleleka njengoba izinto zibuyela esimeni. Unqubeko uhambisa amasondo ukuze akhaphele uyise. NgoLwesithathu 23 October 2024. Isiqephu on 100 TT3, EMT Head, ngicela ube igolo lami futhi ungisekele, izinkunzi ezimbili ezivaleleke esibayeni esisodwa zishayisana ngamakhanda. Indoda ekhathele ukunganakwa ilungiselela impi. Injabulo iyachichima kwamshengu. Thursday 24 October 2024. Isiqephu on 100 TT4, umjaho wokubusa, umshengu ubhekana ngqo nemiphumela yesenzo sakhe. Unomsa nokhathazile bayaphikisana ngokuthi ubani ozoba yisiyo elandelayo. Undumiso unovalo lokuthi uDonga uzoba undlovu kayiphikiswa uma esenamandla. Friday 25 October 2024. Isiqephu on 100 TT5, EMTCO, cha, EM, with Tetrija Polet, itsureli is Adone Deltat fakazile wilbe matetio, agunjalo. Unomsa utshela ukhathazile ukuthi angawakhuphuli amathemba akhe. Ngomsombuluko zingama 28 October 2024. Isiqephu on 100 TT6, umkhele wamanga kaNqubeko, umshengu umile eqinile ngemuva kokwenza isimemezelo esingenasibindi mayelana nomphathi omusha. Ulwazi olufushane kanye nemibhalo yokuphila kwabalingiswa okukhulunywe ngabo eziqeshini. Ufakazile odlalwa nguZola Nombona. Uzola Nombona uyisihlabani esikhazimulayo owazalwa ngo-March 10, on 1992, emculweni waseMthatha, e-Eastern Cape, eNingizimu Afrika. Ukukhula kwakhe kwamnika uzalo olumangalisayo. Ume eduze kwakhe emdansweni we-cosmic wempilo udadewabo amthandayo, uNathi Nombona. Kwezokunzebeleka eNingizimu Afrika, uZola Nombona ugqama njengomuntu okhulayo, ophuma ebuhleni kanye netalente one-aura yangempela. Usebenza njengesibonelo esikhuthazayo kwabesifazane abasebasha, esebenzisa inkundla yakhe ukuze akhanyisele izindaba ezicindezelayo njenge-HIV/AIDS kanye nokulingana ngobulili, ehlanganisa izintambo zokuqwashisa emphakathini. UZola Nombona waqala uhambo lwakhe lwezobuciko eVictoria Girls High School edolobheni elihle laseGrahamstown, lapho engene khona ngokujula kwemidlalo yeshashalazi nokulingisa. Egqugquzelwa uthando lwakhe, wadlulela enyuvesi yaseWitwatersrand ehlonishwayo, wathola iziqu ezikhazimulayo kwezobuciko obumangalisayo. Ikhono likaZola Nombona lokulingisa eliyingqayizivele lihlomulise izindondo eziningi, okuhlanganisa nendondo ye-Golden Horn Award for Best Actress in a TV soap noma itelenovela ngo-2014. Ikhono lakhe lokudlala izindima ezihlukahlukene ngokujula nangokucophelela liye laqinisa isithunzi sakhe njengamandla okufanele abhekwe. Embonini, uWiseman Ncube ungumlingisi waseNingizimu Afrika, umbhali wemidlalo yeshashalazi, umculi nomqondisi. UNqube waziwa kakhulu ngokulingisa emdlalweni kamabonakude oshisa izikhotha othi Gold Diggers, eHostela kanye Diuzalo. UWiseman Ncube wazalwa ngoMeyi 29, 1994, Olundi, eThekwini, eNingizimu Afrika, emndenini onezingane zakubo ezinhlanu. Izingane zakwabo ezimbili uNtando no-Omega Ncube. Ugubhe iminyaka engu-33 ezalwa mhla zingama-29 kuNhlaba, May, 1998. Ngemuva kwezinsukwana uNqube wabe esefaka isithombe sakhe ethola izipho kunkosikazi nezingane wadalula indlela abonga ngayo ngokuba ngubaba nomyeni kubo. Lo mlingisi waseNingizimu Afrika une-net worth elinganiselwa ku-R2 million. Lokhu kuza ngemuva kokukwazi ukudlala kuma-telenovela amaningi ngesikhathi esifushane lapha eMzansi. Ngokwemibiko eminingi uWiseman Nqube ubeshade nentombi enhle eyadlula emhlabeni, wasala ekhulisa indodakazi yabo yedwa. Wathembisa ukumkhulisa ngendlela eqotho neyokuhlonipha uNkulunkulu. UNqube unqabile ukuphumela obala ngeminingwane yokushona komkakhe. Ngokusho kwakhe, kuletha izinkumbulo ezidabukisayo angafuni neze ukucabanga ngazo. Ngemva kweminyaka, waphinde wathola uthando futhi washada. Unkosikazi wakhe omusha kubikwa ukuthi ungumuntu ozimele. Nokho uyamkhombisa ezinkundleni zokuxhumana uma efuna. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.